raindrop, we got a raindrop, back in the rain. Gotta listen up, heads up when I hit up. See what's from heat, got pouring it up. Raindrop, we got a raindrop, back in the rain. Gotta listen up, heads up when I hit up. See what's from heat, got pouring it up. When the rain go fall with the thunder, stirring up this gap full of wonder. We gon' be right there with an under, and the flowers of warm and rain.
Da 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 da